rile ke re ke kopa lorato bare fa mmago a sena leselo o tla tswa fela o sa itse gauta ebile o ka se ibone tsetsanyana e meno maso o ka re mashi a tlhare setala le sone sekopa sa ga mma sekopa o ka se tlhoka le penne e nne kgwetlho mo go wena mosetsanyana wa go thubankgwana gonne le ene ga se mompodu o ikwalang fela o thata ebile o boteng o epololwa jaaka mosima wa lebitlaeri o lekeletsa o sale o le dinaladi le leswa o ka re beke ya diphiri hela le kau re tsa baitsi ba etle ba tlhagisi ba re fa se fela o le bosilo o le dinakadi le meleng o kgona go fula o tlhomile tlhogo fa batsi e seng jalo o ka se none gonne lorato e ikobela and though like a shining tinsel ke kala e metsi kala e mabifi mo diatleng tse dikgopo ba re it is a marvelous golden egg mme ebile gape ke mmila o mosesane jalo fa o sa bate retilelwa seineni kwa ntle inele mo go lone ka iketlo o sa pigelwe o ntse o sepela ka itlho le thobileng dikgapetana for when approached incredulously love would break you it'll sunder your poor heart my friend but with piety love is the most beautiful of all dream catches you will ever lay your eyes upon le tla go dumela and just like an epiphany le tla go itshelolela jaka motse wa badimo an all time delightful symphony tse beng tsa gago le kau rata rata mo ka bonwa wa pole letsatsi makgabe ngwedi ditlhong o rate mo sehuba sa gago se ka go eletsang se re hela pelo seja se rate itlhe wa mpolaya gonne e tla re a go tlhoma matlho kgarebe a go tswele pelo jaaka mawa ya morana matlho a gagwe a go ngaparele ke teng ngwedisa wa dinaledi e re a go kgoma a go tuole bopele le seriti sa gago se mo kgomotse maikutlo a dipelaelo seo ke taelo taelo e kgolo ya lorato le tlhotlhilweng lorato le sa kgoberegeng le se nang le fa e le botlhole fa o ka le tshegetsa jaaka ntho a mmaaruri go kgona sebatana sepe se se ka go tlhapodisang seo ke taelo.